Thank you. ambaye kama Bwana atakufunulia jambo lolote lile
Gracias.